nilicheza shabiki auto bet nilionikaa mshindi. Hizi pesa nilishinda, nitaweka biashara na zingine nisherekee sikukuu. Vile nimeshinda shabiki, sasa tutasherekea pamoja na familia yangu. Ningependa kuambia Wakenya shabiki ni ukweli, wacheze shabiki. Mimi ni shabiki, je wewe?